uramusaba ikigongwe ntatusaba
ntacyo nsaba ikigongwe je
ntacyo ntatusaba reka ndakwe
gaza kubera umu bitch
bitch
inde jewe jewe
When on TV,
Mufisikundi Tambu, over Mufisikundi, everyone in a candy, Roman Ingoron, Ingo Trap, Ingo Shagrona, if you want, die go Kubita and the Queen is a Momasu, then pick a kitchen on me.
What are you going to
pet? Mamma, they can go Sabere, no moon, no hoy and Baba, did they come
Rosa? Queen,
look to me, tell when Sarah won't kill.
Fuck you, Jawa, fucking
you.
I tell my mother, what I can do about it, Mamma.
Urasaba ikigongo ntatusaba.
Fizi chance kubera ndafunze. Fuck you. Na kigongo nasaba cyane.
Urasubira kuntu kaje wa pete.
Reka chama mama reka basi reka.
Urasubira.
Reka ndakubwira hagu.
Wa mbwawo jendi mani.
Chama mama mubabarire reka to.
Chance cyane bro.
Ugasura kuvuga chance ndakuba mu mutu usambuka mu kabiri.
Fuck you bomora.
Ndakwishye. Ndakwishye.
STV every story matters.
Yeah, reka ndabona mutuba kunzi ba STV nkaba nibutse komeje neza ivanye namuherere. Nje ndafashe kandi micro. Nje acamamare ni wa mamagaye. Tutatevye cyane, tutarinze kugira ibintu birefu birefu. Camamare ananita ambiye ngo ari ngaho kwibaraba. Reka rero ko twe twikundira amasho tumere nkaba muvumbuye. Mwe kundi mivumbura none. Merci beaucoup.
Kugongo n'atusa. Urasa chikogo n'atusa.
We.
Kuza ninduru bise. Unamara mara mura bahungu batatu muje kwataka umukoga umwe mani eh alo reka kunenga igitoki ndagusalo alo
uvuze
sikiye sari kwambiye
uvuze
volcan
ndeka
uvuze
kama wewe unanishimia mimi mtu
subira uvuke uraza igonga natusa
kwine ndabona byansi imbwa yima ibobo
mani mureke basi
reka ndakubwiye
arrête avec ça no bandanya indira ndakubwire iya de gens mudashaka kuvugana si iya de gens
ntacho tuvugana je utugiye kubiherereza iyo twavuye yo tuba we ziba tekwa karume tete zevunga mudomo wa mbwawo je yimbwa twavuye sinego sinakaza ngi nakaboshi keme yati tugene za bikigo mugo mushitimbere wigiza nkari nkari tugene
we
Umvire.
Na chuvuga wangu.
Wewe umeshuka na dunyuri, umenikuta hapa. Room, je ndo mwana wumo mmoja. Ndio nacho ngira.
Koreko waamga we.
Kigirene.
Ndakubome.
Kubita.
Ndakubome.
What the fuck? Jail. Sabo mko.
Uvuta ngwiki wa muhungu.
What the fuck?
What the fuck ande? John. What the fuck? What the fuck? Wepete, nu tumete nsara. Nu tumete nsara.
Queen.
Nu tumete nsara wa mungu.
Kill.
Jawe.
Fucking
Jawe na
fucking yo.
Ah chama mama, mura kana mubaba je chama mama. None.
Fucking
yo. Ni kana kana chama mama. Mana wenda go. Sekre mujo ni sei.
Wa fucking yo kote. Ura sa juwana nyoko. Nu tura kumbuka mugiti.
Nacho no sa. Wepete
ndakwe.
Reka ndakubira chama mama, chama mama.
Fucking yo.
Reka.
Uko mufata mapumu te. Kunya. Kunya. Ura kamena nyoko.
Reka chama mama.
Pete turi. Arasara kigongo. Pet.
Chama mama reka. Reka uko mama
gurukanda.
Reka ndagusaba reka numuntu naho yambabaje reka
murasa. Urasa. Ja handa kanigi yimbwa.
Reka chama mama ndagusaba. Gira gutya chama.
Chama urasa.
Reka kuri ni kubabaje. Chama mama reka ni wikwegere. Oba chama nena mubabare kuvamo. Chama
mama. Chama mama.
Arasara kigongo. Ah ah.
Umvira.
Nakubye ndakunoza. Nda kuno
man
urasaba ikigongo ntatusa
fizi chance kubera ndafunze fuck you na kigongo nasaba cyane
urasubira kuntu kaje wa pete
chama mama reka basi reka
urasubira
haguruka
je no gukura mu yokotsa nyakotsa mabyi wa mbwa urasubira je kuno
reka numubabaze
uratuza ntutuze
mureka tuze basi tuvugane reka basi tuvugane
uzatanga ntutuze
man
tuzare ntavya mani ngaha wa mbwa wo je ndi mani
Chama mama mubabarire reka to
chance cyane bro
ugasura kuvuga chance ndakuba mu mutu usambuka mu kabiri
fuck you bomora
ndakwishye
chama mama
reka ndakinote
reka uno muntu
reka yumvira kwego na warusose
ego David nje nacho nabaye cha grave
ugasura kuvuga mwizina ndakuseka
you don't know me homan
mani nacho ngereza ndimbabarire nacho ngereza nitwize tubabarire si
wese ni wanzani wo mubandi fuck you
reka ndakureka gukubita chama mama ariko
mu fatira kwi fatira ndakinoze
Urikora mangaza kubera umu bitch.
You are bitch.
Inde. Jewe. Ah? Niko ndakuvugira ukacunuka mbese.
Avuga ndakumike. Ndakuniko wambgaho. Watuje. Wepeti turabiheza je turi babiri. Wase kumusa bige ko ndakusubize ndakukwenda kuvyakaze. Ndakunoze.
I'm going to go to the house.
Mani muko murambabaje.
Nonya.
Camamare mureke yo mana wanda go. Camamare mureke ndagusaka.
Ndamureke.
Alo.
Ndamureke.
Camamare shaka mke muni saidi.
Turarumanya rero.
Ndakubwira camamare. Deka. Jay none no sabe kigongwe
arakwi. Ndagono sabe kigongwe jewe.
Saba rero ntuva nga wambgawe yimbga akazi.
Camamare
ndagukwita.
Wese ni wabintu. Ndeka
ndakubwira.
Kanda.
Ndagukubita nanjye.
Kanwa marasi yimbga.
Natusaba.
Man. Ndabashimiye bakunzi ba ATV kwa mwankurikiranye yari camamare en fait yaradanye wa muntu yankubita ngo kunsaba ikigongo je sinanabitahuye sinamenye naho bahuriye nimba camamara da kugaruka adusigurire neza aho bahuriye je yampamagaye ambwira ngo abazanye umuntu ngo yahuye n'umuntu ngo nze ngo bon ngo nze nakije kamera sasa sinamenye n'ivyo ari byo umva bica bigenda nkuko mwabibonye eba na chagrin njo twende kwanza mina byacu
STV, every story matters.